Master wa Mbeya, bingwa wa Mbeya, Tizo Mawaiti. Bingwa Mbeya, Tizo Mawaiti. Ayoyote atakayekuja ajipendekeze, tunapiga kazi.